Show me the narrow way, there I will have the victory. When I turned my back, I saw the devil running. I went to him and said, do you know, devil I seen near you, oh. Oh, yeah.
Ibu Chineke, 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 Oh, daddy,
ask me not to wait.
beautiful.